Ngithanda lisule yaye Lokho ngibhekile ngithule Bese mnandi sekubhlunga kuwe yaye Ngatshela majiti ikhetshile Ngithanda kanti udlalile Mara why Hayi Ngatshela majiti ikhetshile Ngikuthanda kanti udlalile Mara why Why